dubbimbeek nu rakkanne warri soba sararu takka daanya mararu sisi jalaana saase kalchallee dhaanna baase yeroon kalchallee dhaqu poolisichi ni diimaa na ilaale kadiina na ilaale kadiina